Nitorine naro mazina ndindadaro
just vibes
ndichamba ndichidaro ndichagara zvakada imwe nditongera patsvana ndivo vamuzi vanga ine
BTK
saka musashamiswe BMZTQ
Yeah, she.